amanota atatu ari kumenya yabagoye umutoza.
Nta match yoroshe uravye aho championa igeze ukaraba na maikipe ngene yiteguye no vuga na manota atatu yaragoye ariko na manota atatu no vuga twakoreye naho twatsinze igitego kimwe twakenye match nziza twadominye match yose nibaza yuko muri rusangi twakenye neza naho twayabonye amanota atatu no vuga bigoye.
Sunrise ni ikipe yatsindiye Kiyovu, waje ushaka gukina gute nayo kuko birumvikana ko ari ikipe yari yaratanze ubutumwa?
Novuga Sunrise ni ikipe ikomeye uravye na match ngene yari meze ukaraba ama ekipe maze gutsinda iramaze gutsinda Polisi maze gutsinda Kiyovu no kuvuga ni ikipe ikomeye ku maikipe makuru naho ikishora gutakaza mama ama match ku maikipe mato ariko ku muri ikipe nkuru urabona ko ari ikipe iko porse neza ni ikipe rero twaje dushaka kwishyira ko pression nkuko mabibonye mu gice cya mbere tuba domina no kuvuga duca ku mpande tukagerageza gukurondera amasantre menshi kugira dushobore ku exploita nani novuga karite ya SNU ni ibintu mu gice cya mbere twashoboye gukora cyane ariko ntitwashobora kubona igitego ariko mu gice cya kabiri wabonye ko twashoboye kubikora hama tushobora kuronka intsinzi.
Wentroduije Kamara wamubonye ute?
Novuga Kamara ku muntu yaramaze igihe kinini ya adakina novuga ko yakinye match nziza yakinye match nziza kuko uravye na tension match ya difficile na rythme match ya diriko novuga yuko ndi satisfait ku ngene yakinye.
Ekipe yawe kuva championnat yatangira muratakaza umukino n'umwe ni iki umuna urusha andi makipe mumaze gukina cyangwa se ni iki ubona wahinduye muri ekipe yawe kuba bigeze aya masaha mutaratse?
Novuga ubu ikintu novuga gikomeye ni confiance ku bakinnyi bamaze kwigirira kuko babona ko ibintu byose bishoboka ikindi kintu ni no kugarukana izina ya ekipe no kugarukana igitinyiro no kugarukana novuga ibihe Rayon Sport yigeze kuba irimo kuko muravye hari haciye imyaka itatu ititwara neza rero ikintu cyane novuga debut ya championnat niyo yamigoye kandi niho nanje nashize imbaraga no kuvuga no kubaha icyizere abakinnyi ko mwabonye ko effectif yacu imaze gutuna presque yose kuko uravye ubu hari kwakina bahaji ba Arsene naho baonana bataba bahari no kuvuga no kubagirira icyizere kuba kubereka yuko bishoboka hama umuntu akaba hantrera mazikwiye kugira bashobore kwiexprima izimbe equipe
mantere kuri performance za haji no mukinyi utarakinaga no muri rutsere maze gihe adakina muramuzana match nk'ebyiri umuhaye hari byo koze mbonye n'abafana bamuhundagaje amafaranga commentaire kuri we
no vuga no mukinyi ari en forme naho no vuga tar mutitirere muri rutsiro je na Rocris haji kuri karita afise no kumenya kuzi exploita kuko urabona yuko iyi mikino ibiri match espoir uno munsi atanze assist zibiri ni ikintu gikomeye cyane kandi ni umuntu ubona atuzanira activite afite percussion ku ruhande rw'iburyo rero no vuga n'umukinnyi no uburi ari en forme n'umukinnyi turiko turaha icyizere n'umukinnyi turiko turakurikirana je nibaza kumusarura ariko araduha ndishimye cyane ngene ariko arakina.
Mpinduka muri defense wazanye Gasongo hari hamenyerewe Samuel na Mitima za rukubera iki?
Mitima yari yagize mu cyumweru giheze yaregeza ka elongation amara igihe adakora kwabaye kudafata risque kuko urabona ko tunafite n'abakinnyi bakeyi kumushyira kuri match nk'iyi yakoze imyitozo mike kubera icyo kibazo cya kimvune nabaye ndavuga reka tubanze tumureke abanze agaruke neza kugira tuzobe dufise shwa nyinshi kuri match zikurikira.
Match ya Kiyovu kuwa gatanu cyumweru gitaha izo mvune zindi usanganywe mbirizi wasaruwe onana hari uzaba wa ekipe?
Mbirizi na Osaruwe nibaza yuko pourcentage atari nyinshi tugiye kuraba onana ngena meze ko yaragize igihe ari ku kibuga tugiye kuraba ngena meze kugira turabe yuko dushobora kumuintegra kuri match ya Kiyovu kuko ni match nayo izodusaba imbaraga ni match izodusaba rythme tugiye kuraba ngene bahagaze abandi novuga Blaise na gwatuvyaye na Blaise nawe nyene tugiye kuraba yuko dushaka kumurekipera nibaza yuko kumvune dufise dushobora kurekipera mu kinyumwe cyangwa babiri ariko abandi tuzokoresha abo twari dusanzwe dufise imvune zabo turiko turazikwirikirana sinovuga ngo harabura iki turiko turagerageza no kuraba ngene umubiri ushobora kwiadapta ku mvune bafise n'ama blessure musculaire si mvune yo kuvuga ngo yavunitse igufa ama blessure musculaire rero no hari gihe biratandukana n'umuntu rero turiko turagerageza turiko turashyiramo imbaraga zose zishoboka kuko n'ama match urabona ngene ubatanguye kuzaregerana turabe yuko dushobora kubarekipera. Nu a fost